Yinyanda yose bashye kubona ko ari wowe wisuka hano sibyo? Yinyanda umwe mimi ya byose ndahita magukura ibiki have have let's ngwe nakizi hano ngiye kugwaza na hano uretse uzikuntu bimeze bitewe n'ibintu wowe unkore sibyo? Buri munsi ndakubura ngwe natugene ngwe natugene nkwereka ahantu mujyana ngwino.